Bye, Kamalako.
Utando.
Ofunda in light duty.
Ngenzi drum, tatye.
Imnanda.
Yeah.
Hey, he's not make sure.
Next year, Moso Ala wenza in.
Lombos velum shai sengesiyes.
Where are Joel? Who's the youngest person you've ever dated? The age?
I think he was 20, 21.
When onanga?
22.
Oldest?
Mhlambe 50 something.
Damn!
Kumnandi ukudate umuntu omdala. Kumnandi ngani?
Yonke into iphiya washa la kumina yabo. Angisho ukuthi phela ngitshola nanombaba.
Okay.
I would say ukuthi umuntu umuthandana naye usungathandanele ukuthi mingakanani, but into sokume isukukwenze wamthanda indlela akhuluma ngayo, indlela ayiphethe ngayo, nendlela ayenza ngayo izinto, vele you just don't date anyone. So, yeah. But ngeke ngisho ukuthi abantu abaqoma abantu abadala ngoba nako. Sometimes uyamfica umuntu emdala uthola ukuthi umzimba omdala ingqondo encane. It happens.
Ish. Mapa and benefits.
Mbuze personal.
Imali.
Nemali phela. Oh, sungikhona lapho.
Advice ayo ngisho kubani?
Abantu abakanjani, abancane noma abantu abangijajayo, abantu kanjani?
Bonke nje yazi, I'm sure bakhona bazokujudge. Ungathini ukubona?
Yebo, bengijajelana. Like abantu bafike benza izinto ebumnyameni uma usukhuluma ngazo bese belokhu bekhamisa imhlobo engathi bona bazenza izinto. Kona abantu abenza into eyiwesi la abasitshole nabantu abashadile, umuntu azi ukuthi indoda ishadile ajole nayo afuna ukuthi izomshada itshele ukuthi izomshada ishiye unkosikazi. Benza izinto eyiwesi kabi la bekangijaje amasimba yini. So nje indaba yabo nje.